iyo beerka hanaqay iyo maanka baan hooyoy hurday harsaatay halbowlaha iyo beerka hanaqay iyo maanka baan hooyoy hurday harsaatay